ngifuna nje uverse 5 no 6 no 7 see siyithathe lama verse negama lenkosi umakosi ungenathi
le chapter yokuqala
yaleleta yesibini. Xa ufunda le chapter, ufunda iichapter zakhe zigqithileyo eTheth and Timothy. Apha kukho izinto azivezayo uPaul ebekade engazithethi uTimothy. Okwesibini, le leta ifana nomyolelo namazwi akhe okuqhubela ezokwehlukana nonyana wakhe enkosini. Noba ebehlangana nabo ubunzima kuPaulos, kodwa ebengakuchindezeli ngendlela akuchindezela ngayo xa sivala le ncwadi yokuqhubela. Ndifuna sijonge amazwi. Uyayala udlulisa amazwi angathi sisiprofeto ezinto azawudibana nazo uTimothy, amaxetsha azawufika kuwo uTimothy. Yena Paulos uzobe ngekho kulo maxetsha. Naw uma ebhala le ncwadi uTimothy, uPaulos ukutshila neministry achile izinto ezihamba neministry, ukuthi uma umuntu engumshumayeli ebizwa zintoni ahlangabezana nazo. Funda ke Nkosikazi, sizaqala kuwe kaka ufunda uverse number 1 sehle naye uzawukhawulela. Ndikuyala phambi kothixo ukuyala phambi kothixo aphinda athi ndikuyala naphambi kukaKristu. Uthi uTimothy ukhethe uzawugweba abahleliyo nabafileyo. Ndikuyala phambi
kwabo.
Xa ezawulawula uzawufika njengomgwebi egweba abo azobafika besaphila kweli lizwe. Aphinda agwebe abo balandulelayo eli. Ha?
Lushumayele uThabo.
Lushumayele Timothy.
Sithiba.
Timothy, lushumayele uThabo. Ngathi uthi uPaul, into azawubenza basinde bangagwetshwa, shumayela Timothy uThabo. Satan and I can't have a post. I'm a ball who can't have a
usindiswa bakhe uthetha phambi kothixo uthi ndiqononisa ekukuku phambi kukathixo yayikhona abantu ababelawula ibandla kodwa upawulos ayeyala utimothi akamiyalanga phambi kweenkokeli zamabandla umiyala phambi kukathixo
Zikisa
Lisa.
Amen.
Liya salona
ipas. Siyabona. I was very happy. For no good season, watching here that the mobile is that the man in Cuba will come. Did he take 20,000? He could walk one full of hours.
Was he up?
The appearance of the family. The finger power. Such a man is for the course. Such is for the course. Dabe kushoni shoni am, kushala kwenye na, kama nizo chula, mwenunga, ambega kwenye yika, kama nizo chula, wadupe mfone na wati, tuna niye kwenye tisa kushis, lendo. Dati kwe tuwa mata, kwe shkisa mshuri na mizugule, yona nukifuna.
Hey, kusia!
Hege, tu. What do you do? That's all about. Oh, she might be the best movie. That's a man's chance. The more about the Mr. Sapa, who will fight, will figure my corona, look now and talk over. He doesn't get a salary corona. But I feel deep empty. That will call me when I have. I feel that will cause it in a defeat. Then you have to come to the members of Shabamu Shabahok. I feel the power. To preach the good news. I see the power that my inner son gave to preach the good news. Demon, no matter fool, no matter fool, Shumaelis, while Paul was to plant against Limpetul, how about to my second thing? Makulumanina, aligeko, besama ngokwabo, akonde ngenzeka, ikazawulunga sumayele izwi. Funa nkosi kaStandards.
Yesu ipe.
Siyawufana wena, abantu abahlala ezwini, abasukunyiswa. Basukunyiswa. Why tata na haye? Lika ya fi. Tina si.